idea, mama.
Hayi njalo ayijike uma nje. Hey konje nkosikazi asiboni thina ngithi. Asiboni, asazi lutho. Asazi lutho ngokulapha, asiboni lutho, asazi ngisho nezandla zeimfene. Hayi. Namhlanje I'm going to show you ukuthi izinto masithi sasibuyisela sizibuyisela ngalokhu hlo fire non stop unento ngizoyithatha ngizoyilanda somewhere ebese mase ngiyenza mhlawumbe mele ngiyenze live or kanjani oh but keep them guessing angithi asazi thina sha I want to show you ukuthi imvelo iyini. And I want to show you ukuthi imvelo mase siyithinta. We are at that point. Kulungile niphile yes. Kodwa nihlale nazi nina ingane zabantu nina neyiphiwo zangempela. Nina enihamba ngesimo somsamo. Nina eniphethwe abantu abadala basekhayeni. Ikakhulukazi basebeyithumela kuwe. Ungalinge uhambe kumuntu. Ungalinge. In the next 3 months, asiyi lapho. Ilas ngayikhona. Dazenzele mamela uzenzele. Awuyenzi leyo. Uma unenkinga nani 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 sikhona. Khulume nathi. You will consult and soxoxa siyo. So fike ekujuleni kwendaba. Niphile njalo nyazi. Dankomo.